me. Jabulo hlezo mendweni mtana me. Jabulo hlezi wathola umendo ye. Umuzi wakhiwe ngenyembezi mtana me. Umuzi wakhiwe ngenyembezi mtana me. Bazokutshela uzongobuthakathwe mntanami ungabanakwe mntanami ungabanaki ungabanakwe mntanami ungabanaki Kumbuli ndoda yakho, kumbuli isithembo sakho, ungabanakwe mntanami.